Aho bana, aho babyeyi, babayeho nabi kandi mu buryo batarabigizemo hano.